Wewe ubuzima wama wifuza umwifuza ubuzima umeze gute mu bisanzwe?
Eh?
Umwifuza ubuzima umeze gute?
Cyanifuza kubaho no kwambara neza.
Kwambara neza no kubaho neza sivyo? Ariko urabona sibwo ubuzima ufise kuri no munsi.
Oya.
None wibaza ko byavuye kuhi?
Chana limba huko kwa mukaso nawe yaramfashe nabi amarero nanje kuba yanari nigamo ya gatano amarero mvuga kwishura gashika nkubita nanje amarero cindigira cinda mubisa
twabonye imvura yaguye tubona inzuzi ziruzuye amaruzura no munzi inzu nyinshi zirasenyagurika hariho nabo zahinukira ko bagahwera abandi bakiruka nyine bakaja ahantu ku mashuri.
Amahoro nchuti bakunzi ba Bujahit TV mumukurikirana ibigano bya Bujahit TV turamukije tubifurije amahoro y'Imana bivanye na muherere muri mu Burundi cyangwa mu mahanga tubifurije amahoro y'Imana bivanye naho muri uno munsi nari mvuye kurondera makuru ncanca ahantu ndiko datangiye ku kazi ncamura n'abamama bo bikunze gushika kenshi je nakuze ndabibona ariko uno munsi kandi nasuye kandi kubibona kandi bya maho mbe bibaza ko bya byabaye kubera iki n'abamama twasanze bariko base badodora ku mihana itandukanye badodora basaba kumbure icyo umuntu wese yoba afise icyo yoba fasha bo bivanye swat impuzu canke swat ikombe ikintu cyose cyari cyose gusa cyo umuntu canke cyo bafasha ukimuhe ntacyo bari ikintu gisanzwe gusa wewe kubwiye wabona yuko uwo umufashije ariko kenshi je nakuze ndabibona mu nabona nababantu bavuga uko bababumba inkono babakunze kuzana kozanazanya imbabura ugaca mu impuzu ugaca bayimbabura ariko uno munsi woho twawe nabandi rero bo bashaka yuko babafasha buriko basaba impuzu bagenda basegereza mu mihana itandukanye reka rero kumbure tuvugane nabo bagerageze badusigurire igituma ni gituma bahisemo nuvuga iyo ntumbere kuja barasegereza nuvuga mu mihana n'icabasunitse biteye mu vyeyi
amahoro
biraza neza
buke buke
bakwita gute
ntibagire kwa Virginie
bite
yesu
biraza neza bakwita gute
twariyera
deira
Ariera.
Yep. Simya kinga.
Chumi ni tandat.
Givere num.
Yeah. Yera vuzi chumi ni tandat ari.
Oya, jenda bi zikubera hari umwana twari twavye ariye rimwe na nyina woyo.
Ari umwana mwari mwavye ariye?
Rimwe noyo. Jere imyaka yiwenda yitse.
Sumukobwa wawe rero.
Oya, ni umukobwa wa mukuru w'umugabo wa muto w'umugabo wanje. Ariko ni jenda muretse nkabandetse n'uwundi nyana kwaye mu mutwe umusengezana wanje nabi wanje kandi atani ibyo nshoboye je kare nahora nirangurira none narahombye ibyo nahora ndanaze nahora nidugira ruguru nkarangura ibitoke kuva isoko yo muri Ville itarashe aho wa mwana gwariye mu mutwe umusengezana wanje gwariye mu mutwe ntivyanyoroheye gusubira kurangura kuko namuvuza imiti yo ngaho kwa Rujana n'ikivi ca mbere twarakigurishije munyuma ndahava ndaronka bige bikatase bya nto nikora ubu unyumiti ayihabwa mu shikiranganje nuko rero je rero ndi mwibarabara gucyo nubundi ndose agataye ko kudandaza nosira nkadandaza nkarondera ubuzima bw'ingene ngaburira abana n'izo mpfubye kuko nuwagwaye mu mutwe nawe ntagira nyina ntagira se nije ndamureze ariko n'ubu buzima bwanje mbona murabona ko ntorohe
ni umuntu yababonye cyangwa ni umuntu yabayifuza kumenya mbega ko twabonye nuko murasegereza mu mihana yuba yifuza ngo niki cyatumye musegereza mu ibara mbega niki gituma mujya gusegereza mutaye ubuzima nk'ubw'abandi
jewe ubuzima ubuzima icabuteye ubwa mbere hari aho ubwa mbere natangwe ndaja kuba ku bwa mbere nubatse ubwa mbere nja ndapfakara sigarana inda y'ukwezi kumwe mu nda mu nyuma ndaronka n'ubundi ngene turabana ariko naho twabanye nawe nawe nyine nta nakazi yari yifite turaba ngaho turasonza turaba ngaho tutagira ikintu turya tukamara n'iminsi itatu tutariye n'umwana amaze kumenya kurya ukabura n'urutete rwiceye mahomo urya rero kugeza rero ngomeana ubwo buzima nyene kuko n'utwo nadandaza natwe urumva aho uwo mwana nawe agwariye mu mutwe twose twaheze ndiko ndamuvuza mu ntango z'ubwa mbere uko atazigwa ntaho nikora ko sinace ndaronka naruronse byononekara byononekaye kandi na nyamwana agwaye mu mutwe ibintu byinshi yarabyononye n'ababanyi barabitse
none unyerere mu bahehe
jemba mu buterere kuri niziyo veri kujya mbere impande y'umusigiti
ni mu ikambi
yase mu ikambi je nabonye mu ikambi nto hashobora kandi mfise umugwayi mu mutwe yo hava sindira abantu abandi cakamene ibintu by'abandi ndahantu nyene natsindaro singera nico ndi hayo duhuye n'umuntu haraho duhura n'umuntu akavuga atenda guhe ugende uri here kugira ntibakwirukane hariho n'igihe nyene nari nasavye mu shikiranganje abashikiranganje bararungika umushefu te karateye wacu ngo aze kuraba ahantu ntungi uwo mwana ko ingene ha ingene noronka icumba mbikamwe ibintu byiwanje kugira ntaza sure kunyononera naho yoryama naho noryama naho novyugaranira baraza baraharaba bongera barahafotora bahafotoye naragiye kwishuza inyishu baca bambwira ngo ngo ibi inzu zaraheze barazihejeje nta zindi zubatse ziriho ati nitwaronka tuzokurabira uzoba mu bambe nubu ndacishutse ariko bambara ko atahari
none ko tubona muca mu nuvuga mu mihana itandukanye nka anye turi mu gasenyi uhoho urabona yuko abantu babitayeho barabaha kijya kintu mwamwifuza ko muhabwa
twebwe uwo dusanze afise araduha utwo dufungura canke uwo ndakaduha gahuzi tukambara ibo dusanze dafise urumva birashoboka ko atababifise nyine canke hari n'uba bifise akabura umutima wo gutanga n'uwundi abafise umutima wo gutanga nitworohewe nuko nyine bimeze turose turafungura tubivuze tukageye
ni nk'iyo nk'iziye ntambamye ukunze guhura nazo muri ibi inyi ko rero benshi batabyakira neza ko rero benshi bigira muri mwebwe bagaca gusanga basizanye n'izindi ntumbero zitari nziza bigenda guterere mwebwe bigenda kubwanya
twebwe ntako bigenda kuko tutaje ngaha mu ibarabara ntidushobora kuronka ico dufungura twebwe n'agahuzu batatwambitse hamwe barabara twe ntidushobora kuronka uburyo bwo kugira twambare baradufasha ababishoboye bakaduhusha sakaduhusha sakatwima kuko sikungu
kubwawe ni giki wokora cyangwa ni giki usaba cyangwa nakahe kazi woshobora kugira ngo umuntu arakoye gukora muri iri barabara
je wamfashe umutahe wo kudandaza no dandaza ndabishoboye ndashobora kuduga ruguru nkarangura ibitoki nkadandaza amavoka ubushaza bwose nkarangura ikico nobona cyose kimbeshaho nico nokora nico nta nakimwe ntoshobora kudandaza ico nkoresha
urano rero mufasa bisana ko turatiriko turatera inkuru kuko hariya ni benshi bakora dukurikirana hari umuntu weba yifuza kumbura iba yakozwe ko nivyo byo byaragushikiye bacha yifuza kugufasha ni giki kumbure uwo musaba canke naya amafaranga kumbure ubona yuko bayaguhaye bakwiranye no mutaho ubukeneye
umutahe bampaye kugira umuntu aduge ruguru ibitokura birondera hanyuma na ukarondera nabana babigushikanisha kwibarabana niko modoka naho bacha baguca amafaranga atari make igitoki kimwe ugenda ukirihira amahera igihumbi kubyikorera naho ibitoki bitatu hari urone nk'umuntu akuza akabyikorera ari bitoki nka bitatu agaca guce cy'atanu rero kugira bishitse aho Bujumbura mu Rwanda ashobora kudanaza kuko byari ibintu narimenyereye naho mwobaza bajyaho ku isoko bajyaho kuri kotebu bobabwira yuko je nahora ndabizana ariko kubera izo ngorane ubu ndi ngaho
ati rero umuntu amafaranga iyo guhanga amafaranga angana gute mufasa
kurangura naho byo ibihumbi amajana abiri je norangu
ati rero umuntu aguhaye ibihumbi amajana abiri urabona ko usubira uva muri iri barabara uva gusegereza
gusega je oya
ibihumbi amajana abiri byonyine
byonyine
200 miliyoni uvuga mu gifaransa ibihumbi amajana abiri by'amarundi ni benshi kumbure bayajya ku munsi umwe kandi ni benshi kumbure bayifuza kuyatanga ariko bakabura kuko bayatanga mu nzira bucishamwo uba hehe kubure umuntu bayifuza kuyaguha ari ngaha mu Burundi kugira ngo aze yagusanganye muhira cyangwa aze kurondera adresse yawe neza kugira ngo umuntu aze kurondera yaguha
ni ku rya mbere cyane ziyo veri mu buterere
ne
umusigiti
kujya mbere
impande y'umusigiti kujya mbere cyane ziyo veri
Terere. Ati rero umuntu iba yifuza kugufasha umuntu yifuze nuvuga agufise ayo mahera 200 miliyoni y'umutagira ngo akuri muri iri barabara kuko ni benshi bitabajyoherana benshi bitabashimisha kubona mu Burundi wiwabo ariko arasegereza mu bandi
aho nyene niho mwonsanga niho ndi niho natse ndarusi iwanje ndahatse ndaru mugabo noshora kudandaza ari hondi
urashora kudandaza n'amafaranga make yo kuri hinzu ukayaronka
inzu ndiko ndadandaza no iri hanyene kubera nubundi ntaramerekwa ntaraca muri ibyo bibazo narariha ariko ubu unye no guherana ndaheranya amezi abiri
none abo bana bariga
abana jese naronse amahirwe yo kubigisha uburyo ntaronse amahirwe yo kubigisha ubwa mbere bariga ariko uwo mwana ahagwariye mu mutwe sinorohewe kuko nibo baca barondera utwo kurya nanje ndiko ndarondera imiti yiwe hama bamwe baca baraheba amashuri umuhererezi wanje nawe je narakomeye amashi musengezana wanje waruguru imwaro niwe mwigisha ari mu wakabiri
wari kurasegereza nawe kuri no munsi urabona yuko bikwigenda gute baguha icyo rushako bo guha cyo kugufasha wa kironse
oya
uraronka uva mu gitondo
oya
niko tubona ivyo mufise ngabyo navyo mwabikuye
ivyo nivyo baduhaye impuzu
umuntu
umuntu abiduhaye kwa nyene
uri umunyeshure
oya je naciye mpebe
nyarose ubuje bwo kwiga
ubuje bwo kutaronka bwo kwiga nawe uwo mwana urumva ko ari umwana wa mutoyi w'umugabo wanje urumva nyina wiwe yamubyariwa ashaje kubaka n'undi mugabo mu gatumba araguma ngaho oya rezwe naye nakuri nakura havara hwera mwana ashaje kwa se wiwe mwana giye kwa se wiwe umugore wa umugabo wiwe amufata nabi kagenda kwishura kagenda tariye ashitse akamutuma gusenya akamutuma no gusoroma naho yasoroma ngo ntiyajya yirigwa ubusa no kuburara akaburara umwana yaje no kujya bitagikunda ko no kujyajya yego
ubwo ubuzima wama wifuza umu wifuza ubuzima umeze gute mu bisanzwe umu wifuza ubuzima umeze gute
je nifuza kubaho no kwambara neza
kwambara neza no kubaho neza sivyo ariko urabona sibwo ubuzima ufise kuri no munsi
oya
none wibaza ko byavuye kuki
cyo narimba nkuko kwa mukasa nawe yaramfashe nabi hama rero nanje kuba yanari niga mu ya gatanu hama rero mvuga kwishyura agashika nkubita nanje hama rero kindigira kinda mu bisa
ariko urizera ko bizogenda neza mu nyuma
yego
urizera ko uzova muri ribarabara hanyuma ibintu bigende neza
yego
bite muvye ndabona ufisa ka bebe wewe biraza neza
nkewe
witwa nde
witwa Marita
Marita Marita niko uri kwashimye kuzungurukana n'umwana mu baraba
niko atabujyo mfise atabujyo mfise papa wewe ntitubikumwe
ko yaragutaye
yego
kuba uzungurukana umwana Marita nushobora kwimvira yuko umwana ashobora kugira ikibazo ga Marita
umwana n'ubundi aragwaye ngaha mu kanwa aragwaye n'ijisho
muramutwe ko muganga
ya ntamahera mfise
ati rero umwana bamubwa kwikubaza umuvura ku mafaranga na gute
umwana we wanje ntiyanditswe
ngo utaramwandikisha umwana ga Marita na
kubera ataburyo mfise kubera nari mubwiba sinari gushobora kuja kumwandikisha
ariko kwandikisha umwana je nibaza ko atanakimwe bitwara ga Marita
none niba ari kunsaba amahera y'ikaramu cyo gihe ko atana amafaranga ijana nari mfise
Marita none nk'umuntu we bayifuza basi kwandikisha umwana ni kiki byo bigenza gute umwana uyu mukura he uba he adresse yawe
jemba hiyo kujya kabiri kuri mezove
mezove murabana nujya mu bibi
yego
nibana hafi okay ati rero umuntu yifuza kubamenya kumba kubafasha cyane kubwinshi kibazo cyo umwana kurabona iko umwana deja ntanditswe n'iki no mu mategeko bisiga ko igihugu kitamunzi Marita
yego
none urajyoherwa kuma uzungurukana umwana atazwi n'igihugu
oya
none kuri kino utamwandisha kandi ari mu Burundi
niko atabujye mfise
nzi ko kono bidasaba amahera ga Marita none ugiye kubashikiza icyumviro cyo ndazi naho nyene muri leta mbyeyi barumviriza
oya nibo mwonyandikira natanze nk'amahera ngo batanga ibihumbi 15
oya kumbure basi dazi ntuhabuze ntuharagi cyo kibazo aragituye nuvuga umubwira neza ari wese ugira ngo arabikuye kwandikishiriza umwana arakwangira
legacy bose bakunda kumviriza icyo kibazo
ufise abana bangahe mani
ufise abana bane
bane abo bandi none bane baranditswe
handitse umwe wenyine ngo bakurikirana n'ubu gusa
Marita nawe urumva rero ni kuva kera uwa mbere afise imyaka ingahe
afise imyaka 8
okay ariko twizere basi ntihaboneka umuntu atanga ayo mafaranga kuri abo bandi basigaye iri bangahe ari batatu babandikisha sibyo none
yego muba mukoze hari n'undi nashaka ko yiga atari
ariko uwa mbere ariga
mukana wanye ntiyanditswe
okay bari tarongo ufise imyaka ingahe
ufise imyaka 25
ufise imyaka ingahe
32
muri iyo myaka yose 32 umugabo mwatandukanye jya
ubuvuwa muri uwo munsi w'amazi
muri umunsi w'amazi amazi yabateye mu bahe
baba mu buterere
mu buterere yego bibi Marita aravuga ko mwatewe n'amazi nuvuga mu buterere
yego twabonye imvura yaguye tubona inzuzi ziruzuye hama ruzura no mu nzu nyinshi zirasenyagurika hariho nabo zahenukira ko bagahwera abandi bakirukanye bakaja ahantu ku mashuri.
Kumbura urashobora kutwibutsa rero ukuntu umuntu yokuronka wowe watubwiye yuko ukeneye ibihumbi amajana abiri by'umutahe kuvura muri iri barabara. Kumbura ibyo bihumbi amajana abiri ubironse n'uyazoba ashikiriwe kubera ni umuretse. Marita nawe waruvuze gukeneye angahe? Bandikishiriza umwana umutahe w'amahera angahe? Nawe ibihumbi amajana abiri urumva ko uva muri iri barabara. Ego Marita asaba ibihumbi amajana abiri n'abana biwe uko batatu bo kwandikishwa nuvuga nabibingana wenyine asaba ibihumbi amajana abiri kugira ngo aronke amafaranga yo kuriha inzu no kubeshaho aba bana areze sibyo none muvuga.
Ego
ikumbu rero urashobora kutubwira rero adresse neza kugira ngo umuntu yaronse ayo amafaranga bishize akabona kumugira neza nuvuga umurundi mugenzi wacu sibyo akavuga ati je nshaka gufasha bajya abantu batafise ubuzima bwiza kugira nabo nyine bagire basi ubuzima basi bubaye abaye basi ntibabure n'ikintu ukuntu bazorafungura ku munsi basi kuko turazi ko si benshi baronka ibyo gufungura saa sita sibyo none nabo baze baronka cyo gufungura saa sita ni giki iyo ukora cyangwa niyo hehe wasanga adresse yawe rero neza kugira ngo umuntu aze gufasha kuri ibyo bintu
nakubwiye kuneneza vere ku musigiti kujyambe
nimero ka telefone
nimero za telefone nakubwiye barayinyibye mugabo gusa ari haba banye tubana nico gituma nakubwiye ati umpaye inomero zawe noshobora jitse muhira ku telefone rwezi gaca ziza ukazibona
sawa reka je nacu canda gwizi wanje ku buryo wowe uduce telefone zawe ku buryo habwira kiboneye kanje nakorode ku telefone
sawa mukoze
cyangwa gize uwumba dushira mu izo nimero wowe wampamagaye
sawa mukoze.
Yesi bakunzi ba Bujahit bakubwira ati ngo si twese twavutse dufise ubuzima bwiza si twese twavutse duhiriwe bose baravyifuza ariko usanga bitabakundira ariko ntacyo umuntu aragerageza kuri bijya bikaba afise akageza kubisabikanya n'ubundi kugira ngo ku umuntu ntabaze umunsi n'isaha azogira ko sibyo none.
Ego
niko ku muntu yitegura yasigaye ibintu byiza ku buryo bijya uziko nawe ubufise byinshi ntavizogenda utwaye
mane baho mugisha
sibyo none muvyeyi.
Yego
kumbere jewe rero nta byinshi bise no nabavugishije ariko murambabarira nta byinshi ndabaha mfise ibihumbi bitanu sinzi ko muza kubisabikanya ariko nibaze yuko asengeraza kwa kwa sibyo none chamusangi.
Yego
sa murakoze rero tuzosubira rero Imana ibikunze yari kumwe na Benny Beyond the Camera ari Juma ntibigire subscribe bye.